ibintu 12 bibiliya twigisha kuri COVID-19 cyangwa coronavirus. Hari ibintu 12 dushobora gusanga muri bibiliya coronavirus itoraho insiguro. Umwana wa Kristo kubwanyu ntari kugira ngo mbashikirize icyo bibiliya ivuga kuri COVID-19. Ariko reka tubanze dutereze inyuma ukuntu coronavirus iri kwica abantu hariya mu gihugu cya Espagne. Abantu barenga 14,000 n'inusu baramaze gupfa. Muri Amerika 12,000 birenga baramaze gupfa. Mu Faransa 10,000 birenga baramaze gupfa. Twavuga mu Bushinwa 3,330, mu Butaliyani 17,000 birenga, hafi 18,000. Tugiye muri Afurika turabona ibihugu bimaze gupfamo nka Egypt yamaze gupfa abantu 94. Dushobora kandi kuvuga n'ahandi, ariko ku isi yose 84 birenga bose baramaze gupfa bahitanywe n'icyo kiza gikomeye. None mu by'ukuri bibiliya yigisha iki kweri ku byerekeye coronavirus? Bibiliya ivuga ngo ni kiza. Isohoza ry'ubuhanuzi ubwa mbere iyo dusomye muri bibiliya tubona coronavirus nk'uko ari kiza. Bibiliya igira ngo kandi si izonyiganyiga cyane henshi, kandi hamwe hazotera amapfa hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Ndashira katuzo gakomeye ku kiza. Luka 21:11. Yesu yari yarabihanuye yuko mu gihe cy'iherezo hazobaho ibintu bikomeye, mbere habe n'ibyiza by'indwara n'ibindi byinshi. Bigaragara yuko coronavirus ni isohozwa ry'ubuhanuzi bwari bwaravuzwe muri Bibiliya na Yesu. Ubwa kabiri, coronavirus iza ari ikimenyetso cyerekana igihe cy'iherezo. Umva Bibiliya ukuntu itubwira: nzokumva intambara n'impuhazi intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho. Ariko umuhero uzoba utaraza. Umuhero ngo uzoba utaraza ariko uzoba wegereje. Ibi ni ibintu bitwereka yuko iki kiza niba kiriko kiraba, uyu si umuhero, ariko umuhero uregereje, kuko ari bizoba kugira ngo bibanzirize ukuza k'umuhero. Ubugira gatatu, Bibiliya itubwira ko yerekana coronavirus nk'intambara ya gatatu y'isi yose. Ku gihanga rizotera irindi hanga, ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi. Mateyo 5:24. Intambara ziriko zigenda ziba, ariko nk'uko abanditsi ba kera nka ba Nostradamus n'abandi bagiye bavuga ku ntambara ya gatatu y'isi yose, bavuze yuko intambara ya gatatu ntago azoba ari iy'amasasu, ahubwo ahanini izoba ishingiye ku byiyumviro, guharanira ubutunzi, guharanira kuganza hamwe n'ibindi. Ni kuvuga ngo ubwenge bw'abanyakibi buzobandanya bwiyongera maze burushirije cyane kubagira abanyakibi no kurondirira kugirira nabi. Bwa kane, ubwoba bwo gutinya gupfa. Abantu benshi mwa kino gihe bari ku bwoba, ariko Bibiliya itubwira ko ariko ntimunezerezwe n'uko izo mpemu zibumvira, nyamara munezerezwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu araduhanura ngo mu gihe ab'isi bazoba bari mu bwoba, ko hoho tuzokwame dufise ibyizigiro muri Yesu yuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira iciro ry'urupfu, mubabare nk'abandi badafise ibyizigiro, kuko twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka. Abariko namwe mwizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana umwami wacu azobazura abakure mu bapfuye abashire mu bazima ntidukwiye gutinya urupfu ibi byanditswe kubera yuko bari Imana yarizi yuko mu gihe cy'iherezo hazobaho abantu iki kiza cyari cyarahanuwe maze ngo abisi bazogira ubwoba ariko tweho ntituze tugira ubwoba kuko Yesu yadufiriye abapfiriye rero muri Kristo bobo bazokongera kubaho bazozuka bafatikanye n'abazoba bakiriho gusanganira umwami wacu Yesu mu kirere Bibiliya ibandanye itubwira yuko umwami wacu Yesu Kristo azogaruka inyuma ya bino bintu maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca dukirana nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami nuko nimwiruranishe ayo majambo ibi ibishaka kutubwira iki Bibiliya iriko iratwigisha iki Bibiliya itwigisha ibintu bibiri inzira zibiri zikomeye zikuru zikuru itubwira yuko mwa kino kiza dushobora gupfa dushobora guhitanwa na kino kiza canke tukarokoka na kino kiza rero abakristo b'ukuri ntabwo dukwiye kugira ubwoba bwa gatanu jambo ry'umuntu umwe ryumva n'abantu tuye isi bose nakaze bagenzi bino ibi bizotuma ubupapa buhabwa ijambo buce burondera kuganza imitima ya bera buzoca bugenda kwigarurira bera bwisunze kino kiza ubwo Bibiliya igira ngo azoshinga amahema yiwe y'ubwami hagati y'ikiyaga n'umusozi wera w'ubwiza yamara ageze ku munsi w'iherezo ryiwe ntawe uzomutabara iki kiza kizofasha ubupapa gushika kwa kino kintu kubera yuko bazoca bapenetra barondere gushika mu mitima y'abizera mu mitima ya bera barondere gushinga amahema mu mitima ya bera kugira gatandatu igikiza indwara izotuma abakristo b'ukuri bamba Bibiliya ivuga ati niho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwamwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye niko benshi bizobatsitaza kandi Bibiliya iravuga yuko iki ari ikimenyetso cyo tugira turabire hamwe ikimenyetso cyo gukaraba benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi kandi nta n'umwe mu banyakibi azobitahura ariko abagize ubwenge bazobitahura kujya ikimenyetso cyo gukaraba kino kimenyetso dukora iyo dukaraba buri mwanya kuba Kristo bikwiye kutwereka yuko ari ikimenyetso cyo kugira ubwenge bwo kwiyezwa no gutunganywa ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremezwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwararika w'iby'ubugingo uwo munsi ntuzobaze ko giturumbuka nk'umutegura iki gice cya 21:34 bagenzi Yesu araduhanura ngo twame twitunganye nimureke ibi bintu byo gukaraba bitwigishe kugira ngo twame twiteguye tumesuye imbune zacu dukarabye mu minwa y'imitima ubwo Yesu Kristo umwami wacu agiye kuza tuze tujyane nawe mu bwami bwiwe mbega ntiwovugana nanjye ano majambo mwami ndakwizigiye mukiza wanjye mwiza nunamye imbere yawe mwami Yesu nk'izubu mwami kandi ubu nibwo bushitsi bw'ubwoba dufise kuri yo nukwiye dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyo ijambo n'ibyo igomba itwumva igice cya mbere cya Yohani igice cya 5:14 genzi ushobora gufuka mu uyu munsi ugasenga usaba Imana kugira ngo iguhumure amaso y'umutima n'ay'ubwenge kugira ngo ushobore kumenya aho igihe kigeze reba ibiriko biraba byose biriko birabitwigisha ntiwibagire gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo uzoronke ikindi gice gikurikira, uzoronke ibindi bice bitanu bikurikira Bibiliya itwigisha kwa